Ukaiba welcomes you, Ivuma Zion, ikhwaya yonke igcwele studio, for, I think for the first time, ngikhuluma nekhwaya, ngifuna ukuba muhle kakhulu. I'm just going to welcome mhlawumbe ama representative out two from Ivuma Zion, uBheki, nomukelani bafowethu ninjani?
Siyaphila kunjani sisi? Siyamukelela emakhaya balaleli.
Umukelani, right?
Yeah, umukelani.
And uBheki.
Yeah.
Abafowethu bangabani?
Umukelani wakamkhonza.
Ehhe, noBheki.
Bheki Mlambo, all the way from eMpangeni. Uyazi ke nawe.
Nini sokale?
Uyazi, yes. Ivuma Zion, it's national. So, usegoli, use-Eastern Cape. Yonke indawo, yes.
Absolutely. How are you feeling today?
Absolutely amazing. Absolutely amazing. God is good at all times. Siyambonga kakhulu nangethuba nje asipha lona. Lokuthi asibe this platform lokuthi sikwazi ukuhosta le show kungasiyona isho kuphela but you know kuyinhlangano or inhlanganisela yabantu ukuze bazolapha bazothola insindiso nakho konke abakudinga emoyeni siyabonga.
So last time you came around we spoke on the foundation group umsuka we group ukuthi nisuka iqale kanjani imapha ama challenges mhlawumbe nake nabhekana nawo meniqala naqala niba Gagi, we were talking about the foundation, but now Senbuya for the second time.
Yes.
And Nibuya get event. Talk to me about the event. The event yani lena inini yini inhloso yale event njengoba niyenza.
Okay, inhloso yale event.
Yes.
Njengoba ikhuluma ngomlindelo. As a country, we are going through a lot in njengamanje. So, ithimia this year njengoba iwumlindelo. Silindele impendulo. We've been praying to God.
Yes.
Now it's about time ukuthi lezo impendulo si receive njengamanje because talking about gender-based violence, talking about, you know, the abuses in different levels, talking about the economy, kuningi. So, sithe uma besihlala phansi sikhuluma about the theme for this year.
Yeah.
Sathi no, sesithandazile. Unkulunkulu uzwile. Now sesihlezi ekulindeleni ukuthi uNkulunkulu akalaphe izwe lethu and also provide zonke izinto esizidingayo nesiyilethile kuyena njengesicelo. So uma ngabe kuya ngokuthi awukho muhle emoyeni yisho yakho le uzothi uphuma kule show uyobe ulaphekile. Uma ngabe you going through something ngiyazi imsebenzi ayitholakali kodwa uma uphuma kule show lolo gcobo nobusiso uzolithola from this show.
Yes,
you can add that.
So kahle kahle uthi ungena kwami kule event angekufane nokuphuma kwami.
Ngeke kuze
kufane.
Yes.
Akwazi ungena njalo
ophuma kuphumbane.
Yes.
Kodwa umehlo kumele ube khona.
Yeah, khona umehlo omkhulu kumele ube khona. And okunye sithanda ukubonga nje sithanda ukubonga kakhulu injoms nebokamuso. Usinikeza leli thuba leli sibonge nomsakazo omkhulu iJozi because umsakazo lo ohlanganisa abantu iAfrika yonke iSouth Africa yonke uma ngathi uyabheka nje la iSoweto khona iAfrika yonke khona iSouth Africa yonke so ngithanda ukuthi sibonge kakhulu ekutheni ke basixhase kuze kufike lesikhathi lesisamanje yes because le show le kahle kahle ishow kahle kahle engingasho ukuthi kahle kahle kufanele ukuthi ifike ebantwini ngoba konke siqalile siqalela iSoweto
umsuka wakho konke ila iSoweto
umsuka wakho konke uqalela iSoweto kwase kuyahamba kuyofika le ko Cape Town kwafika na le ko Nigeria because isike sabizwa nalapha eNigeria as well for ama Afrima Awards so
kodwa beshila umfowethu uzivele nabantu abatholakala yonke indawo so angithuki so ngikuzwa ukukhuluma ngeindawo esenihambile but coming back to event izobe kuphi kahle kahle nendawo for somebody othi okay ngilalele ngiyafuna ukuya but kuphi inini
ngomhla 26 mhla 27 la iSoweto Theatre siyacela ke wonke umuntu kahle kahle usontezayo na usontezayo le show ilungele wonke umndeni
yes
woza nomntwana woza nawe baba mama gogo sithi zonke bonke kwasani sicela ukuthi nenze kanjani yes
ngisho ukuthi mhla 26 muphi yona
this Friday
Oksasa.
Abantu abaphuthume nje bayothenga amathikithi ePick n Pay nasewe ticket. Yes, abanye ke mabasifonele. Yeah, abanye basicinge lapha enkundleni zokuxhumana. Yeah.
No worries. Lalela ngicela ungiphindela la ngizwa usha umhla 26 nomhla 27, right? So it's a 2-day event.
Yeah, it's a 2-day.
It's a 2-day event. So muthengi ithikithi la kusasa usengangena umhla 27 noma ke wenzela umuntu ongalitholanga la kusasa athenge elanga umhla 27?
No. Wawuthengela ngomhla ka-26.
Yeah.
Yeah, ungena ngomhla ka-26. Ngomhla ka-27 wawufuna ukubuya uthenge linye. Because the show seyenzeke for 3 years.
Yeah.
La esowethu sebeyazi nje ukuthi mangithengela ngomhla ka-26, ungena ngomhla ka-26. Mangifuna ukubuya ngomhla ka-27 ngizothenga elinye. Baye benze njalo nje.
Yeah. Le khona ingoma engifuna siyidlale kuzothinga sekupheleni kwayo kube ngathi
Tilele.
Performance Igumazaron is live in studio. They literally just performed one of their songs called Adam. Tembo, once again, you enjoyed all of that. Miss Buyelagwe event, Bafuetu. Other than Igumazaron, who else is going to be there? Or is it a one man show?
Thank you very much for that question. This is very exclusive.
Okay.
It's very exclusive.
Yeah.
And njengoba it's Igumazaron theater show.
Mm.
That word theater
ingene
lapha nakusiliphutha. Because it's involved more storytelling.
Yeah.
Ukuthi uzayoni ubani usukaphi?
Right.
Indigenous gospel music.
Mm.
Isukaphi? You understand?
Yeah.
So those are the elements that we'll be bringing on the show.
Mm.
So the show is featuring mhlambe abanye bazomkhumbula khona le show eyilala TV ekuthiwa ihostela owayebizwa ngumndeni but uThobani
Dzuza.
Yes.
Theater.
Yes. So it's part of the show.
Nice.
In the point of narration, sibe no Mamdudu Ngcobo.
Yeah.
Of which also is one of the characters within the storytelling in this show. So those are two main additions that add so much value in the show as well. You know, looking at their talent and their way of storytelling, it's very much aligned with the Igumazaron theater show lena esinayo this year.
So umculo combined with storytelling.
Absolutely.
Ngiyakuzwa ngiyengabuza ukuthi ke umuntu mhlambe what can they expect? Mhlambe before I let you go, ngicela ubuze ukuthi ke according to you yini ukubaluleka kwale event eniyenzayo this weekend?
Ukubaluleka kwale event ukuhlanganisa amaZion, that's number one, and also encourage even youth. Kahle kahle ngoba ngathi uyabheka nje baningi abantu abasha la studio
engisebenza
nabo. Kodwa ne youth sihlanganisa youth senza show ukuthi iyouth yenza izinto ezipositive. Enye iyouth ibukele kuyo le youth le,
uyabona,
ukufundisa ke, you understand, kahle kahle ngawo umculo kaZion kahle nangabo ubiyoni kahle kahle nalokuthi umuntu odidekile mhlawumbe uthi uZion usukaphi uyaphi part of it that puzzle uzoyithola lapha e-theater. Yes.
Ngicela ukubuza, since it's a theater show, it's a live performance obviously.
Yes.
But ngicela ukubuza nina ninodwa nje ukuthi what do you prefer when it comes to recording? Do you prefer like an in-studio recording or like a live performance?
It's nothing. Live performance is not big, especially with indigenous gospel music.
Yeah.
But as Vumazayoni will be embarking on that. Mm. So this is part of it.
Mm.
Because we'll be recording this and it will be available on all digital platforms.
It's live performance.
Yes, exciting. Live performance. So yeah. It's going to be captured, it's going to be recorded, and it will be available. On, but it's cut sack, yes, with how abantu bazoyithola kanjani CD, you know, na yonke leyo mniningwane on online digital stores, bazongena kanjani uma befuna le live recording.
After this event, as Khulumeke about the future, nisiphatheleni, should we look forward to any new recordings from Vumazayoni, any new projects? Project, song, what can we expect?
I didn't ngilindela kahle kahle yi project entsha and two also sifuna ukuthatha onke ama legends.
Yeah.
Wasezayo from Durban, actually ma province wonke.
Ngiyasilanda
sonke kahle. Yes. Sifuna ukubahlalisa ngosofa bahle lapha
yabona. Yeah.
And choir yonke lapha ime lapha emuva siyibhife futhi ne choir kuba nkulu. You understand?
Yeah.
And sibanikezeke manje yabona sibanikeza ke abantu ababathanda i country yonke kahle ngoba sithi Vumazayoni kahle kahle this project from time to time kahle kahle ngathini iyakhula kahle kahle so njoba ikhula nje to maximize our territory kutenze show ukuthi nomuntu ohalela ukwengena ku Vumazayoni because the lama legends amadala ayahalela ukwengena kule ku Vumazayoni sesine plan ukuthi wafaka
kanjani
yiyo le
ngingithe ikhathi ninisha into ozenza ama live performance nganibala there's 13 of you
yes
how many are you going to be mase on the actual day kusasa nangale kwakusasa
15 yes
wow hey yazini all the best going forward in terms of ukuthi ke event ezobe kusasa ke izohamba kahle but before I let you go akini mhlambe nje umuco 2 minutes of what we can expect
okay
told you ukuthi ke bazobe bekephi benzani they've given you a taste of what to expect mhlaka 26 to 27 July 2024 the Vumazayoni Umlindelo Theater show is going to be taking place ama tickets akhona students are available for 100 rands your general tickets akhona for 150 rands kanti ke for VIP it's nothing more than 300 rands they are only available for 280 rands but for it's all the best for kusasa nangale kwakusasa thina sesiyoyibamba kwama TV.
Hayi ngeke iza. Iza kodide iza iza. Hayi ngeke. Noma ngihamba nje.
Uzoyibona
la wena. You can't miss this.
Uthe dalu bafuna abantu abacula lelo. Ngibuza ukuthi ubani. So sewutholile ithuba.
Hayi ngeke. Lela ngithe ngidlala le ngoma mfana my show. Ngisho ngiyitshela ukuthi ipromo yabo kwahlanganiswa. How think I'm telling traveling from the music department. I'm like, "Hey bo, it's an actual choir." Bazongena bonke. Hey, kodwa ke hayi isithembu ukuthi konke sizohamba kahle, siyabonga.
Siyabonga
kakhulu. Isikhathi sakho ke 29 minutes after 11. Asenze kanje sesongena ke kwa community announcements, nozanele.